mva I Nairobi muri Kenya aho twari twatumiwe mu nama yari nama yerekeye iby'abantu ku isi hamwe n'iterambere ryabo ikintu nyamukuru cashimikiwe ko ni byerekeye agateka k'abakenyezi n'abigeme ibyo rero byahuriranye n'uko haheze imyaka 25 inama nk'iyo ibereye I Cairo mu Misiri hari mu gihumbi kimwe na 1994 kwari nko guhimbaza rero kandi imyaka 25 yari irangiye habaye iyo yindi nama I Cairo kwari kuraba rero intambwe bamaze gutera mu byerekeye iby'agateka k'abakenyezi n'abigeme harimo cyane cyane ibi byo kudahohotera abakenyezi n'abigeme ibi byo kurwanya kw'abakenyezi n'abigeme bafatwa ku nguvu ibi byo kurwanya ko abigeme cyane cyane batwara inda batifuje canke bakazitwara hataragera ibi by'uko usanga hirya no hino mu bihugu bitaratera imbere abakenyezi bagisinzikara bariko baribaruka ndetse bamwe bakanapfa bariko baribaruka ibyo byose nibyo bavuze barabaho bigeze mu bihugu bitandukanye kugira ngo koko agateka k'abakenyezi n'abigeme gashobore kwitabwaho ariko rero hariho ibyo bita agateka k'abakenyezi n'abigeme usanga bidahuye n'imico n'imigenzo y'abarundi ahano bahaburorera bubiri akaruro ka mbere ni ibi byo gukorora imbanyi hamwe n'ibi by'abahuza ibitsina babisangiye ibyo rero murazi ko twebwe hano mu Burundi tutabyemera na cyane cyane yuko musanzwe muzi yuko twashize imana imbere mu gihugu cacu tukaba duherutse no kubigaragaza no kubyemeza mwibwirizwa shingiro turiko turagendera ko uno munsi ryatowe mu mwaka uheze wa 2018 jewe rero naranse akanya gato ko gufata ijambo twari mu mugwi wabaje baserukira mana amashinga amateka hama ndaheza ndababwira yuko iyo bariko baravuga agateka k'abakenyezi n'abigeme bakwiye no kuraba imico n'imigenzo y'ibihugu bakaraba n'ukwemera kuri muri ibyo bihugu kugira ngo bimwe bimwe baze barabyitondera kuvyita agateka k'abakenyezi n'abigeme narabwiye rero ko twebwe hano mu Burundi ibyo gukorora imbanyi hamwe n'ibyo abahuza ibitsina babisangiye yuko tutavyemera kuko bidahuye n'imico n'imigenzo bidahuye n'ukwemera kw'abarundi ari nacyo gituma rero twabivuze kandi dushimitse kugira ngo bumve yuko hariho bimwe bimwe bo bita agateka mugabo twebwe tutabibona uko ikindi no babwira kubijanye n'uru rugendo nuko nashoboye kubonana na nyakwa cyane umukuru w'inamashinga amateka ya Kenya mushinga amateka muturi twarabonanye nagiye kumuraba kugira ngo ugambireho ndamushimire kuko yararaje hano igihe haba inkino z'abashinga amateka bo muri ELA arishikira wenyine hano biraduhimbara hama nari ngiye kugira ngo ndamushimire mugabo kandi nari ngiye kugira ngo tuvugane ibyerekeye ubucuti hagati y'ibihugu byacu Kenya n'u Burundi mugabo kandi hagati y'amanamashinga amateka yacu n'amashinga amateka y'u Burundi n'amashinga amateka ya Kenya twarayanze rero tuyagaduhuza turavugana yuko twoshiraho umugwi kugira ngo umuguze wicare urabe ibyerekeye ibyo twofashanyamo ibyo ari byo twarayanze kandi no kubijanya ku nama twimirije kuzogirira I Kampala muri Uganda hari inama y'abarongoye amanamashinga amateka na inkengu z'amateka bari muri EAC tuzohurira I Kampala azo bari ku magenekerezo ya 10 y'ukwezi kuza kw'12 twariko turavugana rero kugira ngo turabe duhanahana byiyumviro ku byo tuzovugana muri iyo nama na cyane cyane ko muri kino gihari jewe ndongoye icyo bita forum iforum ihuriramo abarongoye amanamashinga amateka na inkengu z'amateka bamanamashinga amateka na inkengu z'amateka yo muri EAC